fitile khavela o le bontsha monate ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate ba bontsha monate khavi bontsha monate fitile khavela o le bontsha monate ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate ba bontsha monate khavi bontsha monate o tseni khavela o tsentsha monate le go sanrate tseba naga ke mindless ka senya monate relax me light today robot channel ke ka balle ska tsogang tona tsa utlwe monate ba tletse ka mona ba tletse ka moya wherever they go ba senya monate fela ge re tsena re busa monate o fitlhile khavela o le bontsha monate ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate ba bontsha monate khavi bontsha monate o fitlhile khavela o le bontsha monate o ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate ba bontsha monate khavi bontsha monate come over me light enjoy ya monate just then to the song I never go judge tla o dule gausu le nna o tla o feela monate ke monate nthwena ke re nthwena e monate le ge ba sa e batle ka re nthwena e monate le ge ba sa e judge ka re nthwena e monate just play it safe tlo utlwa monate vele e monate ke re pina e monate o fitlhile khavela o le bontsha monate ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate o fitlhile khavela o le bontsha monate ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate you can just feel it ho bula le batsa chaba monate ke re bula le batsa just one sleep rushia le le batsa ka le biso ke khavela ha o nrata o sanrata ha molepo batse ba ke ba shaya ka karate ke phela ka rati ke phela le digas fa mpona o mpitse a josi ya morasa ko shakele rone tla re bine tsa bogale o fitlhile khavela o le bontsha monate ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate o fitlhile khavela o le bontsha monate ba tseni khavela o le bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate bontsha monate khavi bontsha monate